izina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda nimuhorane n'umukama mwiriwe neza mwese duce bugufi munyonga z'imana dusanganirwe nayo mu kigongo cyayo bidusangize ibyiza yaduteguriye aya mango ndirega ku mana rugira vyose
no kuri mwebwe bene wacu
kuko nacumuye cyane
mu vyiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kwibagitsa ivyo ntegerezwa niko naracumuye cy'umurambizi cy'umurani bigira nkana nico gituma ntabaza mariya muhimbazwa yanamubikira n'abamarayika n'aberanda bose namwebwe bene wacu musabire kumukama imana yacu
imana rugira vyose nitugirire ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho mukama tugirire ikigongwe
mukama tugirire ikigongwe
kristu tugirire ikigongwe
kristu tugirire ikigongwe
mukama tugirire ikigongwe
mukama tugirire ikigongwe
dusabe mana wewe magara yabakwizigiye niwumvirize ibisabisho byacu maze kwa magara make y'umuntu amutuma atacuye kwishoboza utamufashije udutabaze inema yawe kugira ngo mu gukora amabwirizwa yawe dushobore kuguhimbara mu byo dushaka no mu byo dukora nyene tubigusabishije Yesu Kristu mwana w'akaba n'umukama wacu mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubona mu myaka yose
Ilzo dusoma mu kitabo cy'Ubwitonzi umuhanuzi Eliya yarengutse ameze nk'umuriro ijambo ryiwe ryaka nk'urumuri niwe yateye amapfa mu gihugu cy'Isirayeli ubwo irafitiye Imana bwamutumye amara benshi ku ijambo ry'umukama niwe yugaye ijuru abariwe manura umuriro gatatu kose ukuntu naye Eliya kwe bitangaro wagize ukwirata ngo angana nawe yuva hehe uravyi umuntu umwe mukura mu rupfu no mu kuzimu nyene ku ijambo ry'umukama waratumye abami bashimurirwa hanze baratakara utembaganiza hasi abantu banini banini warumvise ku gasozi ka Sinayi impanuro z'umukama umva ku gasozi ka Horebi amajambo yiwe yo kwihora warimitse abami ngo bashinge ingingo z'ubutungane watira abahanuzi ngo basubire mu birenge byawe warajyanywe n'igihuhusi cy'umuyaga w'umuriro utwagwa n'ure ruzogwa kwegwa n'amafarasi y'umuriro ni wewe wavuzwe muri za mpanuro zagenewe igihe cy'imperuka ngo uturuze ishyaka utimirije kuza ngo ugirire imishaha y'ababyeyi ku bana babo utabariza imiryango ya Yakobo hahiriwe abazategwa iteka ryo kukubona bene bazopfana urukundo rw'Imana kuko natwebwe nyene tuzoshikira ubuzima bwuzuye igihe Eliya yatwagwa n'igihuhusi cy'umuyaga niho Elize yagwa yaragwa ubona hazobwiwe bwose niho Elize yaragwa ubuhanuzi bwe bwose akiri hano ku isi nta mukuru n'umwe yashoboye kumutirimutsa nta n'umwe yashoboye kumuganza nta jambo na rimwe ryashoboye kumugonda no mu rupfu nyene yagumye ahanura ubuzima bwiwe yahoye akora ibitangaro maze gupfa naho yarakoze ibitangaza iryo ni jambo ry'Imana mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama umukama ari ku ngoma isi n'itarike amazinga menshi atarike ibicu n'umwiza biramukikije ingoma yihagaze ku butungane ku ngingo umuriro umwitangira imbere uce mutongora abamusharika igihe miravyo yiwe yabonesha ku isi ibihugu byashiye bibona bihinda gashitsi imisozi nayo ngo ibone umwami w'isi yose ikishonga nk'ibishashara ijuri hari ubutungane bwiwe intara zose zigaca zibona ubunini hazo bwiwe abishinga ibigereranyo nibamaramare bo bishimiriza imburakimazi mbere ibigirwamana byose ibipfukamire imana
Yesu yabariye abigishwa biwati mu gusenga nimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvigwa iyo bagwije amajambo nimugire nkabo kuko so wanyu azi ivyo mukeneye mutarigera mu bimusaba mwebwe urasaba mutya dawa twese uri mu ijuru izina ryawe rinahazwe ubwami bwawe nibuze ivyo ushaka bigirwe ku isi nko mu ijuru nuduhe ivyo kurya bitukwiye umunsi uturekurira ibicumuro byacu nkuko natwe tubirekurira ababitugiriye ntudutererane ibitwosha nabi yamaru dukiza kabi nkako niwagirira ikigongo abandi so wawo mu ijuru azokikugirira ariko nutakibagirira na so wawe nazo kuri kubira ibicumuro byawe dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo ya katolika twebwe twambaza Beranda Aberanda kandi turabambaza turabasaba ariko ntitubasenga mwumvise igisoma cya mbere ingene uyu mwanditsi Beranda atangarira Eliya ibyo Imana yakoze muri we kandi hamukamenga ariko aramwitura mbere murati yuko hari ahantu Yesu Kristo tumubona ngo ku musozi wa Taboru Eliya agaruka na Musa hari haciye ibihumbi n'ibihumbi by'imyaka barapfuye batakiri ku isi bwa ngo bakagaruka ngo bakayagana Yesu ngo bijyanye na rwa rugendo yagira arambure rwo kujya kuducungura uyu munsi bihagira abaporo baba kibinjirana babasuka imanga mfungo mu bwenge kuko mudasubije ijambo ry'Imana bagaca babafatiraho. Uyu muntu ntiyari kwasenga Eliya. Yesu aganira na Musa na Eliya bagarutse ku musozi wa Tabori yari kwarabasenga akoma ari mukanze acabaza bati byanditse hehe so ijambo ry'Imana turi mu kwezi kwa Bibiliya imuze murasomana hagati yanyu gusa cyangwa musomana cupa cyangwa musoma igitabo ariko umuntu ntasoma ijambo ry'Imana ugasanga mbere hano usoma ijambo ry'Imana umenya ubwira ubunebwe nibisanzwe n'abapatiri ubunebwe buradutera umuntu atamenya kubutsinda yumva umenga yosoma ibindi ariko Imana icisha muri iki gihugu hari abantu b'abenevolo bacu ugasanga arasoma rwose WhatsApp Bibiliya yatereye ku Rwanda sabuye kuratu mwanya mwiza wo kwiyuzuza ngende rero igihe dusaba aberanda ni muri iyo ntumbero bwa mbere yo gutangarira igikorwa cy'Imana kandi ni nk'uko n'ubu natwebwe hagati yacu dusabiraniranira tukakira tuti uransabira kabona nk'umuntu mbere afise inkabirano yo guseruka imbere y'Imana neza agasabira uwundi neza imbere y'Imana kabona ko afise ingabirano idasanzwe Imana yamwihereye yuko iyo aserutse imbere y'Imana akamusabira ibintu azi kubitobereza neza mu ishyaka ry'Imana kandi bikaramuka ni muri iyo ntumbero na Yesu Kristo yigisha abigishwa biwe ingene bosenga muri iki gisabisho abigisha cyangwa twese n'igisabisho tumenyereye cyane narigeze kubona ku marezo hari akantu kaka video gatangwa k'umuntu aseruka imbere y'Imana agatangura kuvuga dawa twese Imana ikazira muhagarika iti ubwo ibyo mvuze urumva iyo bishika kiza cyane abantu bese n'ibyo turakivuga kenshi ariko giye kuraba si gisabisho gusa nk'ikintu Yesu ya yoba yaratubwiye ati andika muzuza muravuga hamwe ibintu bice biranguka aho ugiye kuraba muri iki gisabisho uretse amajambo yenza duha y'umusengesha kuko mujya na Yesu Kristo hari amajambo y'igisabisho yasenzemo nk'aya mazaburi tuvuga yose yaraciye mu kanwa ka Yesu yari yakoresheje igihe uri kurayakoresha mu gusenga ugahimbagwa no kumva uti aya n'umwana w'Imana yari yakoresheje aya majambo y'Imana rero yeza duhaye harimo kugira ngo tubanze tumenye n'imvugo twakoresha imbere y'Imana Imana tukayita dawe kandi byo cyangwa bishika kuri mwenye uremera yuko umwe uvugira mu bwongosho umwe wararanza umugirira na umwe ugira inzi umwe uremera yuko nawe ari se wiwe kuko kumwita dawe uvuze uti turavuka kuko nuvuga ngo dawe wanje vuga ngo iyi ako kantu karakomeye uciye uhagarara kacaka kubaza ibibazo byinshi mu buzima ujya mu mufata nabi ujya mugore wawe ujyagagura bajya abana bawe ujyagagura ujya mugabo wawe ufata nabi ushikaho azarahumira mu kabari uribuka ko Imana zisiniwe ujya muntu wicira hejuru ukamwicisha amajambo cyangwa wibuka ko kagomba kumugirira nabi kagomba kumutwara utwiwe kagomba kumurenganya uribuka ko mu kuvuga dawe watu wese ko ari umuvukanyi aya majambo tuyinjiye musanga ashika kure rwose ugiye kuraba rero niba uca ubona ingene Yesu muri iki gisabisho ashaka kugambere kutugabira nugira nti umutima wibu gusenga imbere ingene tuboseruka tumeze imbere y'Imana icyo no kwita mu gifaransa l'attitude intérieure igihagararo cy'imbere twoza mu tujya imbere y'Imana kesho tugiye gusenga murabe usanga umenga birahushanye n'ibi Yesu yatubwiye Yesu kabona yuko mu kubigisha gusenga abanza gufata umuntu akamukura muri we akamwerekeza kuri Data igice cya mbere kiza cya dawa twese ni ibintu tuvuga byerekeye Imana n'ubwami bwayo n'ishaka ryayo ariko twe dushitse ucutangura kubaragura nakarandiye mukama ndakeneye ibi nibi nibi eh naka yabuze modoka nanje nanagakindagira ibintu byinshi usanga dukeneye ugasanga usohotse igisabisho ucuzuye ukiremerewe ukidundumiwe no kwiremera wowe nyine n'ivyi wawe bikuzuye ugacusanga mu bisanzwe ntiwasenze gusa nk'umuntu yagiye kwidogera imbere y'Imana naje nyine si bibi ako uja kwidoga imbere y'abantu ufuma widoga imbere y'Imana kuko yirakuboneka giritinda munsi uko abivuga kose umwana wanjye mugaba akagira ati emera rero igisabisho kikuremure yerekeze ku Mana reka gutega ubwoba n'ibyo ukeneye cyangwa iki izigira Imana ibyo uje kumubwira arabizi utaranabivuga ntuje kumwinforoma nka kujya tuvuga amakuru tukeka tubabwira ka agahita nta na kimwe twinforoma nk'Imana ahubwo ukaza kugira ngo ubanze uve muri ibyo byawe kuruhisha wiyerekeze ku Mana kandi nahazi Imana kiweze urukundo rw'Imana ingene no mu byo uri kuracamo bigaragaza kabanza ukaye ugashyira umwitwarariko wawe kuri yo naha Yesu yagize ati nimuje gusenga ntimwibanze yuko mwumvirwa ubwa mbere kuko mwakwijya amajyambo oya mwumvirwa ubwa mbere kubw'igihagararo Imana yababonye mu mwanzanye attitude wazanye tipati bwabwo umuntu ashobora kuza ngaha akamara umunsi wose avuga ibisabisho akarushwa n'uhaciye iminota itatu agataha agabanywe nawe yiri umunsi wose ngaho akaba atasenze imbere y'Imana yego cyane bivuga yuko Yesu adashaka kutwigisha gufata umwanya munini wo gusenga ukwiye gusenga ariko umuntu iyo kwaba mu byumba by'amasengesho kiretse arose ubutumwa special nk'ubwo nk'abakarayise cyangwa abandi hari abo muti noza n'inkoni nk'abavundereza nti genda kurondera ubuzima kuva kuwa mbere gushyira ku Imana gusuka gufatanya ku ndwara mbere uri mu bisabisho gusa uyu munsi hari abantu mengi igisabisho bagifata nabi mugabo hari imyanya imwe munafata agasenga asenga rwose Yesu nakubye kuvuga yuko tutofata umwanya wose kuko nawe nyine yafata amajo yose akararase mugabo igihagararo yazana imbere ya se wihiwe si cy'umuntu menga uko gufata umwanya muremure n'uwo gukondora se igihe dufata umwanya wa rekoresho cyangwa wa rutete cyangwa no mu gatondo kare cyangwa igihe dufise mu biduhanze tugomba gutwara mu mbaraga rwose si kuvuga yuko menga tugomba dufata umwanya tuyikondore mu kanwa nawe amasaha na mazinga ibisabisho byose navuze aya marozani kujya wabitanze kwa mapromesa rero hari ibisabisho usanga biri kwa mapromesa ugasanga abantu birukira ya mapromesa mugabo batari ko barabona ubutanga ya mapromesa y'amaorezo 15 n'ibindi byinshi Shetani kaguhenda gahindukiza ibintu umutima wawe ukajya ku byo ushaka utaranja kuwitanga mana na yagiye ikigira iti reka ndabimwine turabe kabanza ikabi kwima ukatwidoga uti imana ntiyanyumvise oya mu bisanzwe wayanze n'ibyo ushaka ntiwayanze n'imana munsi wahindukiye ukamenya kuyaga n'imana kabona n'iki ariko by'ukuri tuvuganye kandi kuri kose ntidusenga nk'abamarayika dusenga nk'abantu yenza arabizi dusenga nk'abantu ariko igihe duhuye n'amajambo nk'aya akadufasha gucyorora kugorora gutumbereza neza igisabisho cyacu agakuza ugusenga kwacu akatubyaramo umuntu musenga mu kuri uce muri abari kinezo yasozereye ko niba kiri kigongo abandi so wewe wo mwijuru azokikugira kiba kirahambaye kirakunze gutugora mukama impe byo ndagusaba uriya muntu nawe ndakunereke ububasha bwawe nereke ikiganza cyawe cy'ububasha umucishe kwa bana b'intoki ugasanga nta mutima wo kwitsinda kwirengera kugira ngo kuko ikintu cya mbere urya Imana igomba kutugabira no gusa nayo muri yo turonka byose mu mwana wa Yesu Kristo niko kwa bitubwira ngo Imana yaduhaye imigisha n'inzagiro yose iki gisabisho rero ahubwo cy'uko umukama twamusaba ngo aze aradufasha ntidutsindwe n'ibindi tugiriranira ibyo nakoreye uwundi ntibinsinde ngo binamire kwihana kumusaba imbabazi ibyo nakorewe ntibinsinde ngo bimbohe ngo binanire gutanga ikigongwe bigatuma ngira umutima wugurukira Imana Imana ikaronka yica ikaronka Imanira rero dusanga Imana menga hari igihe tumenyereza ngo itubohore izo nye musanga bituboshye bikatunanira gutuma twakibyiza Imana yaduteguriye dusaba umukama kugira ngo nubwo tudasenga nk'abamarayika adufashe kuko tuzi imbere yiwe dutahe duteye agatambwe adukujije mu mutima wo gusenga mu gihagararo cy'umuntu w'Imana unatayangana Imana koko atari uvuga ibisabisho gusa amen. Shasha turakuzanje rero ngo ntibihengeshanye kudufasha ku mutima no ku mubiri turi gusabishije Yesu Kristo umukama wacu
amen
bora mu mukama
amen
kirurutse mutima idushimire umukama Imana yacu niko birakwiye kandi biratunganye ko tukunira asukuke ngurukira imisi yose na hose umukama muvyeyi mwiranda Mana mushobora byose kandi wamaho nkuko umuremyi w'abantu bose mwana wakunda cyane nikusubira kubagira abashasha kubera ubuntu bwawe bw'agahebuza nico gituma ibiri ama byose bikuyobokera abacu bwe bose bakakunina haza aberanda bawe nabo nyine barahurikiranye bakakuyaga nico gituma natwe mukama tugushemeza kumwe n'abamalayika bose tukagutera inkuru tuvuga tuturi mutagatifu
mutagatifu mutagatifu mukama mana ingabo ijuru n'isi bisazwe n'ubunyazwa bwawe ntabwo impundu mu ijuru arakandi nahazuje kubw'umukama ntahabwa impundu mu ijuru
Nagasima yogeranda nyabwo niwugeranda bwose bukomoka ko nicyo gituma tugusabye ngo urungike mutima mweranda takatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristu umukama wacu ngiye bagira bamufate agira ngo tangure ko barakoze ishakiye yafashe umukatara gukenguruke arawumanyura uhereza abigishwa bavuga atakire murye mwese ikintu umubiri wanje uza gutangwa kuganyu bamaze gufungura gira kwa kundafatika risiongera gukenguruka ahereza abigishwa bivuga atakire munwe mwese ni karisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizo kwa maho aza guseswa kubwanyu no kubwa benshi abakizi ibicumuro ivyo murabigire munyibuka Bani b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Yo rero mukama turi kugupfa kuzuka ku mwana wawe tukagwereza umukate w'ubuzima n'ikarishi y'ubukiriro dukenguruka cyane iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimitse mutima wa mweranda nadukoranirize hamwe aduha umutima umwe kudusangira ku mubiri n'amaraso ya Kristu umwe. Twibukire mukama ekleziya yawe iri ku isi yose yuzuze mu rukundo twibukire umupapa wacu Francisco umwepiskopi wacu Gervasi nabo bose mukama waragije umuryango w'abakristu manazina akirigisa bishumwe wese ariko araguhereza umutima wiwe n'icabo bose turiko turasangira iki gisabisho bagikurikira ku nsamirizi no kuri Facebook ya Radio Maria Burundi twakiriye kandi gisabisho duhereje isamirizi yawe ngo ubandanye uyihagarikira mu butumwa mu migambi yayo ngo umutima w'ukuri w'igisabisho wamuyitwikiriye turagusaba twese ngo tugabire igihagararo cy'umuntu asenga mu kuri no muri mutima akiri igisabisho cyo muvukanye Andre Kabura bikora gukengukira ku byiza wambwiriye ubikishije ku mubyeyi wacu Bikira Maria wakiri igisabisho duherereje abagwayi bacu abo bose Radio Maria iba hafi baremerewe n'imyaka mu busaza cyane cyane twibukira abagwayi indwara zidakira abo bose baremerewe mu buzima n'ubukene n'amabaduhanze muri iki gihe kudatahurwa ugonyangwa gucanga kuri abo bose bari mu bunyakamwe ubakingire gutirigana mu mutima ubakomeze gushika ku musozo turaguhereje n'abacu bari mu kiwa wawe turaguhereje Jerome Sinduhije Lazare Hichinuka, Madeleine Kobimeze, Ange Ntagahoraho, Emmanuel Ntamagiro, François Sengiyumva, Jean-Baptiste Sindayigwanya, Zakari Murahe Nabiwe, Gahita Bisumba Ukuboko, Janvier Icyoyitungiye, Jean-Michael Niyongabo, Ange Girimbabazi, Jean Bagihe, Gerard Niyimpa, Cécile Nibona, Sylvestre Nirema, Raphaël Chiza, Clémence Michaenzi, Jean Majori, Viola ngenze guhora Antoine Nyambuza hamwe na Stanislas ndayishimiye utwibukire abatagira ikibasabira imitima iri mu ipurgatori n'abariko bacikana bose yamangu bakiri wawe baruhukire umuco w'inazwa bwawe na twebwe turitakambiye twese no tugirira ikigongwe izo dusangire na buzima budahera twabe tukuninaza turi kumwe na Mariya muhimbazwanye na w'Imana na Yosefu mwera n'umukunzi w'abatumwa benda bose bace kuri isarabatoni bawe tubigusabishijewe Yezu Kristu nyeneye umukama wacu kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene mutegwa iteka ry'ugusengwa mana data mushobora vyose hamwe na mutima mwera ndabongera ninahazwe ubu no mu myaka yose. Dawe wa twese uri mu ijuru ngaragawe ndukwire hose ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduterane ibitwosha nabi nyamara udukiza kabi mukama turakuzambye n'udukiza kabi kose tutabaza amahoro muri iyi minsi turimo tugirire impuhwe udukingire igicumuro tugendere mu iteka ryawe mu kurindira ubwo bw'ijuru nihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristu
aroka byose ari wenyine inganje n'ubundi nahanswa mu myaka yose amen.
Mukama Yesu Kristu abwiye abigishwa bati ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yaje nturabe ibicumuro byacu n'abanyabuntu kwemera ku ekleziya yawe itabaza amahoro n'ubundi ishaka ryawe riranguke niwenye n'ubuzima n'ingoma uno mu myaka yose
amen.
Horane amahoro y'umukama
yongera horane nawe.
Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro barahiwa batumire b'Imana nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukura abantu ibicumuro
mukama niwe nkwiye kubaza umutima wanjye bakumvuga ijambo na rimwe umutima wacu
Dawe mwiranda n'ugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babumwe nkatwe Se muri wewe nabari kwaranguru umwe bwe kiriziya yawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu
amen
hora n'umukama imana rugira byose data ngana na mutima mweranga nibahezagire kandi yamane namwe
amen
imushenguruka mugweze turashikanye uwandaje mugira umunsi mwiza.
Mubyeyi wacu ukaba n'umugabekazi wa Radio Maria, twagushimiye nawe ko twakira abana bawe. Nutubere mubyeyi kumwe w'amabera Yesu i Nazareti, uturereshe ibyo warereshije Yesu, utugira bigishwa bahimbara koko umutima wiwe. Warakoze mawe kuturosa Radio Maria, iduherekeza ikatuba hafi mu bihe by'umunezero, eka no mu bihe by'umubabaro. Bikira Maria mawe, ngiki gihe cyiza cya Mariaton, igihe kibereye cyo guhimbaza muri Radio Maria, ibyiza Imana yaranguye mu buzima bwawe no mu buzima bw'abumviriza Radio Maria. Twifuza mu kwemera kwihuta kumwe nawe muri ino Mariaton ngo dushire bose ireme ry'ukutigera dutega ubwoba n'akazoza, ahubwo tumenye kugategura neza umukama dufashijwe n'inkuru nziza turonswa n'isamirizi yawe Radio Maria Burundi. Kabura mukama wongere ukomeze mu bakristu bose na cane cane abagikekereza urukundo ruzima rw'iyo tare waduhaye mu muryango w'abakristu, maze urwo rukundo ruserukire mu kwitanga mu gisabisho mu bikorwa no mu ntererano yose ivuye ku mutima mwiza. Duhe twese umutima wo kwitanga no gutanga mu byacu ngo ubwami bwawe buze butsimbatane iwacu. Ezagira mukama abumviriza iyo samirizi yawe, bonsa umwe muri twebwe inema yo guhinduka no kuba mushasha mu gihe yumviriza isamirizi y'umubyeyi wawe. Ubundi nezagiro abo bose bazokwitangira igikorwa cya Mariaton y'uno mwaka. Ishikanwa no kwitanga kwabo birazobabera kumwe n'imiryango yabo isoko ry'imigisha myinshi y'ubukiriro bwawe. Amen.
Mugabekazi wa Radio Maria, Yosefu Mweranda, Tereza Mwana Yezu Mweranda, Papa Yohani Paulo wa Kabiri Mweranda, Mweranda mwese muri mu ijuru, bamarayika barinzi bacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.